yɛda twɛdi ampo na ne nyankopɔn ase abusuafoɔ ɔrehyɛmu sɛ ɛnam ɔdɔ kɛse a saa ne da nyinaa wɔda no adi kyerɛ me ne wommienu no nti wo ne abusuafoɔ no nyinaa mo ho yɛ na yɛsua deɛ kakra nkyɛe biara na yɛtee sɛ Ghana mampanyin a yɛfrɛ no nana adoda nkwa Akufo Addo aba America kyɛ sɛ ne die ntena yɛse Akufo Addo ne yɛsɛ ɔne Duncan Williams nana ɛba America na ɔno ba America yɛsɛ ɔno mission ɔmo de ba America ne sɛ ɔno mba bɛpɛ sika ɛde akɔ akɔsi cathedral ɔmo mba bɛpɛ sika ɛde akɔ akɔsi national cathedral nti na Akufo Addo ɛne Duncan Williams etu kwan firi Ghana ɛba America ɔte ase na ɔmo bɛduru America no America fo ɔmo national cathedral si hen tie ni ye o enipa na ɔno ɔma ho sika sɛ fa kɔsi national cathedral no ɔte ase wo bɛduru America no America fo ɔmo national cathedral ɛwɔ hen America fo ɔmo national cathedral no ɛwɔ hen let us be smart AMI games obi ama Akufo Addo sika so mfa nkosi cathedral AMI games ya ya japade no eniema eno na meka sim bi ba manwie na me na mba bi ntima nwie hwe eniema ewo Ghana no omutu no omaton gold no omatu no omaton tuneton 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 emrantie esua gold tu akwa akotu bi e de abo wo no ho brade a enye na matu ni din galamse na mu di police fo akwa chewom hoti ase but tuneton tuneton muko tu bauxite na maton diamond na mako tu na maton gold anglo gold obuasi gold newmont entotroso newmont na mako akotu na maton hoti ase temamufo anani da ho mi se menim gold tu hoti ase temamufo anani da ho so mako akotu gold ni bia mo se eno de eye galamse mo ton oman ni mo japade nyina na mo dia ma china fo what you say uwi asasan ho aba Ghana oma wo se wo no masase no ende emrantie na wie school gufie nya dwuma nya ende na Akufo Addo nwene ho oba wo so oba America sabe sirisi sika ede akwa kwobio de national cathedral at the same time no so no oma starti kuma sofo oma starti kum junior pastors ewo Ghana Christopher junior pastors no afede omu nyame aye what you say jun afede omu nyame aye wo se obi ni mase a wode ba akoko what you say ma mo se obofo ase no ebi beko bedu ko bi die na ebi beko owusu bempa ne 33 parrots no ebi beko what you say eh ma mo ne ajena sare nam no ebi ba be ko daki word mes nso be bi ama hom omu hia 13 pastors ama mpanyi na tukwan se ne manfo onya dwuma nye no wan tukwan se o America me bedru America machines bibire wo ha nti me ba be gye machine ni bi akoye kwakoye machine ni bi setup e wo bi akra ana akumase na ana se bolega ene wa ne mnante no nso atimi e de saa machines no aye processing industry ende e omampanyin enwene ho ne trikutu se bentoa ende e meka bi akyere na mani abre Akufo Addo wutrikutu se bentoa ende e wonwene ho what you say e kom de mrante enya dwuma nya ende you don't care wo de wanya land cruiser bi adem wajeje wajeje wanya mansions cars gufie nti wawie ba yen ye de ye nkunkum ye mun nkunkum ye mfa nye sacrifice mu kum ye ewo akra mo mo pese mu twaja tumu mu kokum mrante kentampo mu kokum enipa kumase mo ni kumase central market maza this time ye ni da ho what you say ba unim asem bi e ho se Donald Trump kraire etu kwan fra America aba Ghana ye hu no se enipa kesie bi e na e ba Ghana eni die mu omo de America ne ko hia no airport Nana Akufo Addo ba efri Ghana eba America. Hwan ne kwesia no airport. Hwan ne kwesia no airport. Obi an kwesia no. Obi an kwesia no ewo airport. Se Donald Trump ena oba Ghana obi abetise Donald Trump na eba no what you say if isa mo no omunim se munim nyansa mo se mo man munim nyansa mo de munya mafuru mafuru kutu asa o sa ho abaji sika sa odi kosi cathedral no oba america america cathedral do se ne wa Duncan Williams nso futo twe se bentoa o mu san san ne ma no ho mo san emrante egufi enya dwuma nye wudi sika koma Duncan Williams obeje enam se ono wadi ka twa ne nsa miensa wetwa ne nsa tre e de abafo de ama Jesus enti koba sa ne tirim aye den nyansa bia ne mu bio enwini nipa ho bio what you say other mo america na mo se mo mehu se picture bi ne na mo internet nso tako fo odo abebe jisika e kwakwa bi de cathedral e wa america obi ama ne sika ye japade na bi na mo di sika cathedral no but you say ba mu hia asofo ni mo jan no ansa mo hia 13 what you say ene no ame kire mo no 13 steps on the pyramid na wo akofo odo sa na ye sa na dwembo ne utrim sa mo ne mahama no me ade ade adwembo ne wo mutrim sa maza Ghana Airways ena mudi di mutio akra no Ghana Airways adana choba mo nso mo de mo private jet does it make sense Omanu the whole Ghana any private jet ba mo de mo private jet ena mudi siesi maza ye na mo nkosa levels no afena junior pastors no mu nyame aye obi bo nwim bi o se ye obi nyame aye ye ofe de mu nyame aye wo she beduko bi ase a ye ready o ba be ko what is o so be mpa de di beba asofo no mo koye meeting no asofo no wo mo koshi akofo ado se onmo e ba be start cathedral no omo mo koye meeting no obi a de ne junior pastor be ko enti wo ka hu bi a ye ready wo ka hu bi a ye ready ah masa ye ntwema musa akofo ado be duru america obi a nkoshi ano omu wode don omu mbu no omo se wa se Ghana omu mu no ba Donald Trump yire e ba Ghana mo de America mu kutakuta flowers ena mu kwehia na airport akofo odo ba America ne flowers e omo de koma no wey they don't even care about him what is they don't even care about him na nka mu ba chi America mpanyimfo ne ka kire mo se mu be du America ne mahu se ye ye cars wa America industries ne bu enti onom nko set machines ema mo na afedi ya monso mo resources na mutuo no enye se mutuo aton tuneton na yeye ese mo setre menante ne down no monso the resources no a produce niema e organa no and you don't care emenante awiawia engineering egufie university for one adia di gufie nya dwuma nya no amro obese adoso ena mu kum wom saturday ye be mo de ndt fo kokum nipa e wo conference no ase omo ndt fo kokum nipa saturday 54th day of the year. What you say? Abusi anfo, mo nyame ani nawo. Ehe. Me se obre bi ma onya kremoni bi o. Ye obre bi ma onya Kristo ni bi o, wo ye Ghana ni. Obi ankɔ bonsam je bonsam bi ani ho. Enti free your mind. What you say? Ye problem kese e Yesu. Da bi a mo de mu su sa, wo su sa. Usu Yesu ntra. Mo su sa. Enti mo mayama ye ni nawo. What you say, mother? Ye ntwema mo saa o ye ne mo nkɔ saa levels no. Ekom de emu mie bi enwuma ne anya binye. Kobusa Donald Trump no, omu nyina wo industries. Ekwa be no mo fa so sete machine. Ema omu di produce niema no. Mo musam na mo nya cathedral no, ye nsom Yesu bi o. What you say? Ye nsom Allah bi o, ye nsom Yesu bi o. Ye ne mo nkɔ saa levels no. Mo de emu didi amen, ti mo kosi cathedral. Hwɛ. Aza yan twema mo sa enti Ghana mnante ne munya ne malanche anada number e wo WhatsApp no so enipa bebere so wo mu nhumi wo WhatsApp no e de imu no so enti malanche new number number no e plus 385 216 1968 plus 1385 plus 1 in edikan plus 1385 216 1968 what you say ntimo amoye admin e wo all the other WhatsApp group no mu ni nyina no mo betumi asande me link ni bi na mabem but e mo ma groups ni no so bibirisa Malanchi new number. We ewo imo. We sa number we esa o Telegram. What ya say? Esa o WhatsApp. Mesa lanche for fraka hu this weekend. Enem kwa mi kreti numbers 4 anadwi ansana de yache. Me ya mi kreti mi numbers. What ya say, maza? Munya ready na mun twen kwase asoma mudi chire. Enyan akofo adu me ka bia wutri kutu se bentoa. Me ka bia chira maza munye ni panche obi. Enkrofo ne yekunkum wonom akra ne kumase yekom dem nante no. Na mo de mo de mo mato santene ma ye convoy. O san ko bia de cathedral. Bu be ko be commission cathedral. O commission police fo so omunkum emrante a oma ye bone no. O be adwuma se no akreti ama mrante ne se mrante ne nya binya. Mo bi di police station na ma san bi de cathedral. Masa ye nya nkoa wo. Ye ntimi ntena oman mu e ma ye ama empanyimfo anhye ye ne ye asa masa ye ne wonko sa level ni bi. Munya ya masa moye rough. Abusiafo, I love you all. This is the moment of truth.